Last week, the mess up. Yes.
Umjalo wakhe wesibili lo. Yazi indlela okhuluma ngayo yangisabisa. Awuthi ebuya lapha ma extra strong le game.
Ngiyamela tathe phezi ngothlo moza leli.
Asangithi namazi.
Kodwa wena siyadla. Okay. Yo. Kasi lesa
ayikho into ebuhlungu njengokubona iy'kibha zabiwa kunikezwa wonke umuntu kodwa nezikudlule. Lokhu kucacisa ngokusobala ukuthi wena uzoba sebhenjini.
Elolisanayo ugift uyahlanganisa ugift uyazama kepha kubhinjiwe abafanele be-tigers bambinzi amkumba phansi ngempela ugift.
Can you go hear something? Cheese?
Good.
Warm them up.
Come, boys.
Let's go, Jets. Let's go, Jets.
Singazike ukuthi zongena zona noma kuyofaka wona lo mqombothi kaMsomi umzi insizwa ke lapha esayiniwe kwathiwa uyena uChampagne Pass ngazo ngempela siyabona ekuthiwa kulungile madoda agijimela anabhentshini ukuthi uzothumela abantu awu siyabona umqombothi inkosi yami.
Playmaker,
coach, what are we doing? We should forget the other day. Focus more.
Give, who we coach, man?
Sukurani.
Who we coach?
I'm not down.
Who we coach?
I'm going to go to the house.
Yes, I'm first.
kusina
nazi ukuthi kuzenzakalani amfakile ngempela insizwa kaMsomi
lesina sesidlalela ama scorpions
isine kanjani idlalela ama scorpions
angiswanga
jabule ngempela lapho ngempela uyabona ke lapho kusase kubi
ngempela
abafana bayo lapho ke ngaphana be Tigers ke lapho ngasane gole lodo kanti ama Scorpions alandela ngeqanda ke lapho ngemuva
iyo lesana iyo
yaba lapho ikhola lisana yo umsi uyahlanganisa ke lapho umsi ngempela ngathi izinto ijikile manje sasithi umqombothi umfana ngathi ushampeni ngempela
uzwetsitsi yena anzi umshimani waka kamtswebu okyamtsiba I wonder if it's a man see I got one very enough to me wa hai
kamsomi insizwe sibale Harris meeting ngempela ke lensizwe ungazi ke ukuthi kenzakalani ke lapho uzanalo ke lapho ngempela uyinyenga lapho umzi insizwe kamsomi ke lapho ngempela uyabona nezinto ziyajabula ziqhubemenza ke manje sithi ushangeni manje ngomoya ngelale sobele lekhathi ngeli zinto ano le petrol yena umzi kamsomi iyabakhuthisa ngempela ngiyabona One of the Tigers, a lot of the Scorpions, a lot of the Tigers. The Chigil is in the Bella. We are one of the Bella with A. And the Bella is yours, Amanda, but the Sivai Bambella.
Yes, yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Champagne,
Ekugcineni ngibabonisile ukuthi kahlahle ngubani. Kodwa-ke phela kucacile akusiwo wonke umuntu oyinjabulela. Ngaze ngayithola into ebengiyifuna ukuthi wonke umuntu ajabulele impumelelo yakho. Uthi Spoon, wayengatholani kahle noma intanda kubuye.
Okay, must come a second now. Call again, me late. All right. There you go.